عندما جاي نفتدوا
Kaladiman,
ta anda diman ya na khala diman dan na hay gategi mar na hay gategi thank you thank you thank you thank you Adam Massantine absolutely lahan kana waxa iska leh abdishir jaamac joogle abeega magac laga miskiin ma aha